Simba Recording.
Ziki nene.
Kazi za kokwa uhakika, wewe rati,
pump of music.
Dadi jagana kunda di java yanda vane. Yaswa selwaro hange di piakete hange. Mwake fumbiri na ishina mbiri. Kalehe ishina tano. Naka sungura kapya. Karo kendo kama sumba.
Baby,
Mwarabu wa Tanzania, wazungu chapter.
Zagamba recording.